Wena tuka tuwalangize kwa nkalangati iwa amene ufunu langizawe ndiyeza kukudza kwa mbili woo sizi wakudza ama angofuna kalepa mavuro ntawi zonse